come to watch Rotorua Primary School. Apoi ko te kura pukeroa rua fatete nei e eke mai ana ki runga te a Tāmira.
Oh, ka pai, paku pānui mo te hunga e wehe atu ana. Please leave the chairs alone, stop dropping the chairs. Me te mea hoki, koutou e puta ana, kia tere te puta, akuni ka kati ngā kuaha.
Ka pai, ka pai. Nā reira, he whakamārama tēnei mo te kura Pukeroa Ruawhata. Pukeroa Ruawhata is a full primary school situated on the fringe of the Rotorua CBD. A school rich in Ngāti Whakaue history and has been part of the Rotorua fabric even before the establishment of the Rotorua Township. Rotorua Primary empowers children to become successful, lifelong learners. E tama. Sorry, wrong show. Wrong show. Our school actively promotes a culture of whakawhanaunatanga, respect and caring for each other. Students learn in a positive environment that encourages achievement and involvement in all aspects of school life. The school, although cemented in traditional values and approaches, there is also much effort made to promote future-focused learners through the implementation of technology and digital well-being. And finally, whakatangata, whakatangata, ko te kura tēnei o Pukeroa Oruawhata, enganguru nei, hi aue taukuri e. Ko nā kai ako, o te whānau o Pukeroa Oruawhata, o nā kai tātaki e ke mai ana, te kai tātaki tāne, ko te ua mai rangi Webster. Ho mai te pakipaki. Te kai tātaki wahine. Ko rata te āhuru. Ho mai rā te pakipaki mo nā kai tātaki.
Ka pai ko te raupapa o ngā mai. Ae, ka kaha te pakipaki.
A pai.
Tough, mate.
Ka hare a nannies.
Awai, ko te raupapa o ngā mahi, ko te waiata tira, tukua mai tō aroha, ko te whakaeke, whakatangata, ko te waiata tawhito, te pātere a ihenga, ko te poi, ko ihenga, ko te waiata aringa, hine moa rāua ko tūtāne kai, ko te haka, hautia ui. Kā mutu ko te whakawātea, te whakakotahi. Technical difficulties up here, Karema. That's actually hautia ooh. That's an exclamation. E tohu hāma matera. Upside down, it's a e. He ui.
Ka mai te wehi.
Kia ora, kia ora.
Ka mai te wehi.
Hoi anō, hoi anō. I mua I te whakake, tēnei kapa ki te Ātāmira. E mihi kau atu ana ki a koutou te hunga kwa tai mai. Ki te tautoko I tēnei o ngā kapa, ko ai kua tae mai ki te tautoko I tēnei o ngā kapa, Pukeroa!
Te wehi, kei te pai.
Sweet!
Ka pai, ho mai rā te pakipaki e hoa mā, ko te boteropu e ke mai ana, ko te kura o Pukeroa
Oruawhata!
Thank you.
te paki paki kia kaha mai te paki paki mā te kura pukarua rua whata.
Ka mau te wehi. Ano e te iwi ke kaha te paki paki, te kura o pukero o rua whata.
Oh, kapai, kapai, before you all leave. Kapai, te hua mai rangi. It sounds funny me calling you your proper name, eh? I never call you your proper name, eh, nannies? Ka pai. Let's tell everyone who your mother and father are.
Heke rawa ko Lira.
Heke rawa ko who? No. Lira.
Ka pai koe, miss. I tino I rawe kia koe tō tū. Did you enjoy that?
Ai.
Ka pai koe tō ingoa.
Rata.
Ka pai iwe, absolutely awesome. Kwai o mātua, who's your parents?
Kaden rawa ko Jeffrey.
Yeah. Ah, boy. Now, tell mum and dad what you want now that you've done a mean as mahi. And you can tell Uncle TK too, because he's been thrashing you. I know he has been. So tell them all what you want now.
iPhone 12.
Oh, I ka ma.
iPhone 12?
I want one.
Okay.
Apaya koe, darling. Now that you've just finished your awesome performance, kore rātiki ki o mātua, tell your parents what you want now.
Exactly what Nani said, an iPhone 12.
Oh, okay. That's the same price as my car. Anyway, ka nui te mihi ki a kōrua. Do you want to say anything to everyone sitting out there?
Nope.
Oh, no.
Ako e darling, you have any final words for your whānau and that out there?
Kau.
Ka pai. Ho mai te paki paki.
Ah, pai.
O Nani's rau ko rata.